Nā kātahi anō ka whakamaharatia te whā te kautau mai anō I te noho tāu te ute a Ngāti Whātua o ō rākei ki Takapara Whau me te whakahokinga o rātau whenua. Ahakoa tērā e iri tonu ana te pātai, ae rāne kua koke whakamua a Aotearoa e pāna ki ngā take tika tāngata. Koenei whai muri I te tohe I wāinga I a tā Peter Leitch me tētahi wahine no Waiheke. Anei a Hania Douglas.
He said specifically to me, this is a white man's island, you need to go.
Te āhua nei whai wāhi atu te iwi whānui me tana kuri ki te tohe mo te whetiata a Lara Wharepapa Bridges.
Kare mātou Ngāti Pau e whakae, I rungi te whakaro. E ai ki tō mātou kōrero whakapapa no Ngāti Pau a te mauterera.
Āno nei nā āno te pākehā ki a Waiheke. E kene pē he kōrero no atu I tērā e kī nei aina. E kene pē tika tunu tāna kōrero. Enari kare I te kī nā kare he wahana ki te haukaina.
It's tragic and out of context, and it's not, and it shows how much probably 20 years ago no one would have even noticed. But now the consciousness and the awareness is there, so that you just can't get away with those sort of comments any longer.
Ahakoa kei te hokihoki tonu mai ngā whenua o te Māori, tērā no te kaikiritanga ōpaki kei te waihape mai hoki.
There's been a huge transformation. It's been like a Māori renaissance has happened in this country.
Eka, e whawhaituna na mātou, ko oti kē te kaupapa mō tēnei whenua, engari mohia nau ki a Ngāti Whātua e rapu hia tonu ana I tōna tū ki roto o Tāmaki Makaurau, ko ngā iwi katoa pota noa e pērā tonu ana.
Tutu tonu ana te puehu I runga I ngā marae ipurangi o Pukamata, Tihau me Pae Āhua.
Oh, there's the mate butcher, I think we're going to say hi. And the first words out of his mouth was f***ing, what's that coconut that you bought before? I'm like, what the hell? And he said, you know, that other coconut.
Everyone's got an opinion on what Sir Peter did. You know, some people are supporters, I'm one of them. Some people, are saying that he's a racist old prick. The point I'd like to emphasise is this. People change.
He whakaro pai tēnā ki a Ngāti Pāua e toro nei I te pekati toki.
Ko te tūmanako ia, ka karangihi atu, ka pōwhiriti atu, ki aia, ki a rātu katoa ngā tāngata o Waiheke, ngā tāngata katoa. Kia mohi o pai ai, te hitori, ngā kōrero tuku iho.
Kaore anō a tā Peter Leitch kia kapo ake I tēnā peka e toro tonu nei. Hania Douglas, Te Karere.